wahyɛmema ne suo sensɛafo no so ɛnwuma metu ɛnyɛ anigyesɛm awerɛho wahyɛmema ne suo sensɛafo no so menwuma metu ɛnyɛ anigyesɛm firi sɛ mante asɛm pa nnɛ medɔfo a medɔ no paa no ɔwuo di niko ɛde ne kɔ asamando na nka wo ntwɛn kakra na mene no nni nkra nanso ɔwuo koradeɛ a ɛyɛ a na nkwa ntumi nye na nka wo ntwɛn kakra bi na mene no nni nkra nanso ɔwɔ mpa de panti wahwim no kɔ asamando a
Pese mo kwembiara no sida kevradi owo ye faso apara owo ye faso maye inte de pese mo kwembiara no sida kevradi midofu a midonu pa no wa owo diniko owo diniko diniko asamando awo awo Watch more than pa. Ow, ow, more am I am a boy. Ow, ow, watch more than pa. Ow, ow, more am I am a boy. And the authority is you. A charity is you. A pushing in a charge you all. A sentence. And the four routine is you. And our routine is you. And we're singing a charge out you all. Assemble Nessie. Yakopisa. I see what Daya wants, sorry. Francisca Daya wants, sorry. Oh, we're soon a fidie. Dinipa Samando. Miss Wenda Swabis, ye den a ra, ye peshia mo be a mo. Ow, ow, watch more din pa. Ow, ow, oh, my amo bo. Ow, ow, watch more din pa. Ow, ah, ah, oh, my amo bo.
Be ready to phone the way. Ni awo meji chimire
Uchimodimpa
Anu ali midofi Yei meni daswasa
Mama ya mabru
Dofu pane kuroi
Mamu
uo Uchimodim tutu
Uchimodimpa
Nesu mini mubiribia ya Midi mise nila menyame
Uwa mama ya mabru
Nesu mrebi beba Ma o si a ye si ni na Bebe wi e ye E mebi di ye ni mori ba A re wu a ye di ye ni na E tu ube chakura E ni ane mu e mwe shi e mu ha Me futi se mba kone se Uma ye 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 su nkua Fisi onu diye, washe ba o musuwa Washe penye yesu ashe yense Obe pipa yeni weni siyo nina Owo ni obyo, heaven, awire wo ni obyo Osu ni ya o nina, etu ubi chakura Enti muma yen fa bo shen se mi Enti chi yen vire If you said that be reba, a bayer need ye and kwa.
Ow, 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 ow,
ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow,
ow,
ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow,
ow,
ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ye ka ye di da de visia en su yan ku pontia se ti mi de mi be a beshenesa
wa mama ye mo
bamu wa nya de bamu wa nya du trimodia
trimodia wa mama ye mo bro.